na bana bange yono mukama gwangabye ngende mufumbirenga mono watadde mufisa esanyu na bana bange
nange bulijjo nonya nga nebuuza omulungi aliva wankuuma kyennava nsaba oyo katonda naleeta lino gumba lyange yennyama evudde mu nnyama yange ono ye maama w'abaana katonda gwansimbye nja kumwagala
Happy family.